Nabo bakutwale ngo omulimo. Ndoza ekyo kibayamba era kye kituleta kuba wagira bana. Ebirala tutubyogeredda.
Tweyanziza kamala byonna.
Awangale ayisa basajja.
Move.